mama, unanipenda aje, uwezo tokoto kama, hata nikose aje, oh yeah. Si baby umeshinda bote, utani wacho tani sote, sitakulinganisha na yeyote, yote. Oh baby you beautiful, one in a million, wonderful, you're tough like a lion.
Unanichanganisha roho, na ninapokubusu, unanichangamsha moyo.